Rekansu birenda baramutse mwe banywanyi mukurikira imbonesha kuri yacu ari no yanyu ushira amatsiko TV imbonesha kuri mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi kwabateguriye amakuru ahambaye cyane ariko vugwa muri politike ariko tugiye kwibanda ku wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi generali Alain Guillaume Bunyoni hari byinshi bimuvugaho muri kino gihe murabizi nyine ko apfunzwe kuvaho akuriye mu mabanga yo kuba umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahise afata ingingo ihambaye abarundi batari biteze yo kumufunga murazi ko hari n'ibyaha bitandukanye ariko aragirizwa bijanye no gusesa amatungo y'igihugu ndetse no gutuka umukuru w'igihugu ndetse no kugerageza gutera kudeta perezida Evariste Ndayishimiye ni byinshi ubutegetsi bwa generali Evariste Ndayishimiye buriko buragiriza generali Alain Guillaume Bunyoni ariko abanyagihugu n'abanyepolitike n'abarenga gateka kazi na muntu batandukanye bagasaba leta Burundi ko yabaza ibyaha bikomakomeye generali Alain Guillaume Bunyoni bijanye no gusesa amaraso yakoreye abarundi kuko murabizi ko yagiye yarazezwa amabanga ahambaye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko abanyepolitike batari bake bakabona ko ibyo byaha badashobora kubibaza generali Alain Guillaume Bunyoni kubera ko general Alain Guillaume Bunyoni ntago yabikoze wenyine yabikoranye n'ibindi bihangange kandi icyo gihe yabikoze ari umukozi wa leta y'u Burundi niyo mpamvu nyine badashaka kubimubaza ahubwo bagashaka irindi remetanya bamukorera ariko ibiriko birababaza abanyagihugu ku buryo bukomeye cyane babona ko niba president Evariste Ndayishimiye afashe ingingo ihambaye yo gupfunga general Alain Guillaume Bunyoni yarakwiye kumubaza ku byaha bikomakomeye yakoreye abarundi bijanye no gusesa amaraso ariko president Evariste Ndayishimiye bikaboneka neza ko gufunga general Alain Guillaume Bunyoni atabikoze kubw'ineza y'abanyagihugu ahubwo yabikoze kugira ngo yigezeyo umukeba wiwe w'ibihe byose kuko yabonaga ko ariwe amuteje ikibazo kugira ngo azabashe kugumya arongoye igihugu cy'u Burundi ni byinshi twabateguriye bijanye n'impfu zitandukanye zaragiye ziriwa mu muryango wa general Alain Guillaume Bunyoni ariko bamwe n'abandi bakavuga ko izo mpfu yagiye azigiramwo uruhara rukomeye cyane kuko byabonekaga ko hari kuboko yabaga afisemo byose twabateguriye nibyo tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'aya makuru yacu wifuza kuzajya abamu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi icyo usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone akanika ko ryo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo inzangano zo muri politike ziratangaje n'abavukana ntizibasiga n'abavukanye igikuru na kiri umuntu basangiye ababyeyi bose baragwanye nk'inkwazangabo za FTD bose barabaye mu nzego z'umutekano z'u Burundi bambaye amapeti ahambaye barajejwe amabanga akomeye mu gihugu muri 2015 umwe yashigikiye kiringo cya gatatu cya nkuru nziza ubundi araciye amezi umwe yarahamye mwene wabo kugeza no mu mahanga iyo yahungiye umwe yahavuye yitaba Imana mu mahanga intumwa za mwene wabo zitegura kwiba kiziga bitumwa ahanga ijoro kugira ngo nticibwe ahundi ni generali de police Alain Guillaume Bunyoni na generali de brigade Rodrigue Bunyoni Alain Guillaume Bunyoni na mukuru wiwe Rodrigue Bunyoni abavukanye Rodrigue Bunyoni na murumuna we Alain Guillaume Bunyoni bari mu barwanye ba kera ba FTD imbere yo kwinjira muri FTD bivugwa ko bari basanganywe mu hari wabo akorera mu Kanyosha ariko mu nyuma barahava baragondozwa barifatanya na FTD mu Kamenge bose uko ari babiri baraduze amapeti mu ntwazangabo za FTD ariko Alain Guillaume Bunyoni naho ari we mutoni we yamye ari imbere mu mapeti aho bagarukiye mu gihugu Alain Guillaume Bunyoni yagiye mu gipolisi Rodrigue Bunyoni nawe aja mu gisirikare bose barabaye mu mabanga akomeye mu gihugu gushika batandukanijwe n'ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza Rodrigue Bunyoni yavutse kwa 33 Ruheshe 1967 ku mutumba wa Gihinga muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana yize amashuri y'ubwigisha amaze kwinjira mu gisirikare yahawe matricule WS-00-32 aduka mapete gushika kuri general de brigade Rodrigue Bunyoni yakoreye mu buyobozi bukuru bujejwe abahoze ku rugamba munyuma arungikwa mu buserukizi bw'u Burundi mu Makongo akaba yakoreye cyane mu buserukizi bw'u Burundi Bekene mu Bushinwa ni Pretoria muri Afrika y'Epfo aho hose yabajejwe bya gisirikare Alenga Yome bunyoni yavukiye mu Kanyosha mu manuko w'igisagara cya Bujumbura kwa 2023 na mukiza 1972. Amashuri yiwe yayize ku ishuri rito rya Kanyosha kuva mu mwaka w'1978 gushika umwaka w'1984 kuri Esero Hero kuva mu mwaka w'1985 gushika mu mwaka w'1990 kuri Esero Tovu kuva mu mwaka w'1990 gushika mu mwaka w'1993 kuri kaminuza y'u Burundi kuva mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka w'1994 aja ku rugamba aho bahagarikiye intambara yabandanije amashuri bakora bandika ku ishuri bita Ecole Biblique Emmaüs aho agarukiye mu gihugu Alenga Yome bunyoni yararongoye ibiro bikuru by'igipolisi kivanze hagati ya 2004 na 2005 kuva muri 2005 gushika muri 2007 Alenga Yome bunyoni yari umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi kuva muri 2007 gushika muri 2011 yari umushyiranganje ajejwe umutekano kuva muri 2011 gushika muri 2014 yari umuyobozi mushikira ajejwe kabineti civile mu biro by'umukuru w'igihugu kuva muri 2014 gushika muri 2015 yari umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano kuva muri 2015 gushika muri 2020 yari umushyiranganje ajejwe umutekano kuva muri 2020 naho nyine gushika igihe akuriwe mu mabanga yari umushyiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi muri 2015 abavukanye Rodrigue na Guillaume baratandukanijwe n'ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza Rodrigue bunyoni yari azwi nk'umuntu w'intungane yankakarenganyo n'amanyanga nayo mpamvu atashyigikiye Honyangwa yibwirizwa shingiro aho Perezida Nkurunziza ihagiye kiringo cya gatatu Alenga Yome bunyoni we azwi nk'umuntu ahahamiye cyane amatungo avugwa mu byo guhonyora agateka ka muntu no kurundarunda danya amatungo yavuzwe mu madosiye menshi cyane yo kuronyora amatungo y'igihugu muri 2015 Alenga Yome bunyoni ari mu bashyigikiye kiringo cya gatatu no mu bahohoteye bikomeye abanyagihugu batemeye ico kiringo Rodrigue bunyoni yahungiye mu gihugu cy'u Buganda amaze kubona ko ubuzima bwiwe bubangamiwe cyane nk'intwazangabo yahoze muri FTD itemera ikiringo cya gatatu mu buhungiro ntiyigeze yoroherwa kuko intumwa za murumuna we zaguma zirungikwa gucunga ibyo arimo muri kidugudu 2015 General de Brigade Rodrigue bunyoni yasizwe ko mutahe muzamakungu kugira afatwe arungikwe mu Burundi mu ijoro rya 2024 rishira 2025 mu nyonyo 2015 General de Brigade Rodrigue Bunyoni yaritabye Imana i Kampala mu Buganda ahitanywe n'indwara inyuma y'urugo rupfu intumwa za Nkurunziza na Bunyoni zaragerageje kwiba kiziga cya Rodrigue Bunyoni ngo bakijane Bujumbura inshuti n'abagenzi ba Rodrigue Bunyoni bahavuye bafata ingingo yo kumushingura ugorobye kugira ngo uwo mugambi mubi wa Nkurunziza na Bunyoni ntushoboke nuko General de Brigade Rodrigue Bunyoni yaruhukiye mu itongo ry'abapfuye Kampala mu gihugu cy'u Buganda inyuma y'urwo rupfu umuryango wa Rodrigue Bunyoni warabandanije kubaho ucunzwe cyane n'abamaneko ba General Alenga Yome Bunyoni muri foko de travesse amakuru y'abamwe bagiye barungikwa kurondera amakuru y'uwo muryango impfu zitangaje zikurikirana mu muryango naho General Alenga Yome Bunyoni yari igihangange gikomeye cyane mu nzego z'umutekano kuva muri 2005 hari impfu zitangaje ziza ziraba mu muryango wiwe gitangaje kurusha ingene izo mpfu zibakamizwe n'ingoma nta matohoza zikorwa ko ibiheza bikabyara bihuha byinshi ku mugoroba wa 11 Kigarama 2014 isaha 12:30 z'umugoroba abantu batazwi bitwaje bigwanisha barateye urugo rw'umubyeyi wa General Bunyoni mu Kanyosha mu manuko w'igisagara cya Bujumbura umubyeyi yarakomeretse ahava aracikana ageze kwa muganga nta wigeze atahura ico abantu barondera kugira baje gutera umutamakazi gutyo nyuma yaho nta matohoza nyirizina yakozwe ngo abakoze baramenyekane ubu rupfu rwaratangaje benshi kubera ubundi w'umutamakazi yahorana abapolisi bamucungera kuva icyo gihe bihuha ni byinshi bijanye n'urwo rupfu nyine rwa mama wa generali Aleng Yeome Bunyoni, aho benshi bavuga ko generali Aleng Yeome Bunyoni ariwe yaba yariciye umubyeyi wiwe. Ku mugoroba wa 17 Ruhuma 2017, Radia Nibogora, umukozi w'ishyirahamwe Rigidezo, yari amaze imyaka ari umugenzi mfampe w'urugo rwa generali Bunyoni, yaragandaguwe bunyamaswa ikiziga ciwe gitabwa mu Kanyosha aho bita kwa Sebatutsi. Radia Nibogora yari amaze imyaka atonda iminsi yose ku mugoroba gusenga muhira kwa Bunyoni, rimwe na rimwe yajanwa ku kazi n'imodoka za Bunyoni, ku buryo benshi batabizi bamufata nka mushiki wa Bunyoni. Ubushuti bwa Bunyoni na Radia bwari bukomeye cyane, nk'uko kandi bwari budasanzwe hagati ya Radia Nibogora na Saint Bunyoni. Igandagurwa rya Radia Nibogora ryabaye mu gihe hari haciye iminsi mike Radia Nibogora avuga ko atacumbikana neza na Saint Bunyoni. Hoba hari ibitameze neza Saint yamwikeka ko aho Radia apfiriye umuryango wa Bunyoni ntiwamuherekeje kandi ntiwitabye ikigandaro, ahubwo Hasente Bunyoni yanatelefonye umugabo w'umuhisi amubwira ko atacu bikwaye azoronka uwundi mugore. Ku murango w'inyuruzwa rya Radia Nibogora naho umupfasoni Hasente Bunyoni yari yatelefonye umugabo amubwira ko atamugore agira kubera yiberera kurenga ibigo n'abandi bagabo. Ako kanya amwambika iryo bara niho nyine Radia Nibogora yari ahejeje kunyuruzwa n'imodoka y'abantu bamusanze ku kazi bamujanye nk'abagenzi, ariko aca atorwa ari ikiziga. Amatohoza ya Fokode yerekana ko umuryango wa Bunyoni ufise ibintu bikomeye uzi ku igandagurwa rya Radia Nibogora. No ngaho nta matohoza yakurikiye. Gitondo 27 Nyakanga 2021, umupfasoni Chantal Hatungimana mushiki wa generali Bunyoni yaragandaguwe mu Karama mu buraruko bwa Bujumbura. Umuntu yamucucagiye amasase mu gihe ariko yitegurira kuja ku mirimo mu bushiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, aho yari umuyobozi ajejwe gutahukana impunzi. Chantal Hatungimana yishwe mu gihe hari haciye iminsi mike cyane avuye kuramutsa umuryango usigwa na General de Brigade Rodrigue Bunyoni Kampala mu Buganda. Urupfu rwiwe rwabaye nk'akamizwe n'ingoma nk'izindi mpfu zitangaje ziba mu muryango wa Bunyoni. Biratangaje ingene mu gihugu haraswa mushiki w'umushiranganji wa mbere, bikaba ibisanzwe cyane nk'izindi mpfu zose. Amatohoza nyirizina yakozwe ku igandagurwa rya Chantal Hatungimana. Cyo kimwe n'izindi mpfu runarwo nyine bakurikiwe n'ibihuha byinshi bigaragaza ko yaba yagandaguwe na musaza wiwe. Politike y'inzangano, abarwanira kurongora igihugu bagwanira ikintu cyiza kubera baharanira guteza imbere igihugu no kugiha intwaro nziza. Kugira ibyiyumviro bidasa birasanzwe, kandi abiyumvira ingene igihugu cyotwarwa bakwiriye kubahirizwa bose. Birababaje kubona politike igera ku rugero rwo kwankanisha abavukanye, abaryango, ababanyi n'abagenzi. Birababaje kubona utiyumvira kumwe n'uwutwara yitwa umwanzi w'igihugu, kugeraho umutegetsi yita mukuru we umwanzi w'igihugu akamuhama bigeze hiyo. None udakunda mwene wabo ntakunde abana ba mukuru we, urya yashobora nyine gukunda abandi banyagihugu. Ariho abanyagihugu batari bake bahera bavuga ko generali Aleng Yeome yaba yarakoze amabi akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Guhama mukuru wawe no mu buhungiro kugeza no ku kiziga ciwe birarengeye ubwenge. Rodrigue Bunyoni na murumuna we Aleng Yeome Bunyoni bavuka mu muryango w'abana batandatu. Umubyeyi wabo Mutama Bunyoni yava mu ntara ya Rutana. Hari abakunze kuvuga ko generali Bunyoni yabuze se mu mwaka w'1972, sibyo na gatoya. Mutama Bunyoni yapfuye mu gihe muhungu wiwe yari umushyiranganji w'umutekano. Murumva amabi atandukanye yakozwe na generali Aleng Yeome Bunyoni, ariyo mpamvu abanyagihugu ndetse n'abandi baharanira agateka kazina muntu basaba leta Evariste Ndayishimiye ko yafata ingingo ikomeye ihambaye yo kubaza ibyaha bikomakomeye generali arenga Guillaume Bunyoni yakoreye abarundi kandi n'abagize ruhara muri ibyo byaha General Guillaume yakoze bakiri mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bakagezwa imbere y'ubutungane kugira ngo Evariste Ndayishimiye koko ahe ubutungane abanyagihugu. Ngaduce dusozerera amakuru kwa kwateguriye wipfuza kuzajya bamambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Icyo usabwa nta cene niba utarabyonda kuri sabone akanika ko ryo keza ko kubyondaho kugira ngo ukurishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushyikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.